Okay, bafethu umjikisi lona umfantumo. Ah, bafethu ngisandluliselana man. Manje vele abantu baningi vele bayaditha and stuff. Bathanda abantu babo regardless ukuthi banani elayifini, abanani, benzani, abenzini. Awungitshene nje mfethu, ngitshene nje mfethu, ngitshene nje. Umuntu othandana nomuntu onengane wayelena ngenangane. Wake wabona umdlalo usuka nje usuqala nje sowuthi 1-0 noma 2-0 noma 3-0 ngisayephathiki ukuyale phezulu kwesikole. Even ku-aggregation bafethu before kufika lapho mfethu kusuke kuqalwelwe kunililo bafethu isikole. Wena nje wakho umdlalo ususa nje ngo-1-0 ngo-2-0. Umdlalo obvious uzokusinda uzofuna ukukhava isikole vele ukubekele kuphela umdlalo. Amaplayer abe injured. Umdlalo bafethu awusuki omunye sekalidanga lido omunye isikole asilingane mfethu ya okwayibona nje wena iBarcelona into uma iqala nje izodlala nehawkaswaluzi Barcelona seyina-3 imakwaswaluzi inanini uwespekthen lapho umdlalo uyophela ngobani isikole lapho nje hlinini bajidanini yeke ntshene nje.